agaghị ka ebi n'akpazi
ihe ga na-efu
na weli lati agaghị ka ebi n'akpa
ihe ga na-efu o nwere ihe ga na-efu
ọga ama m ihe nja ajụlụ maka ọ bụrụ ihe fu onye a n'ogbo a na asị na anyị nwanyị gị anyị ma na anyị nwabụ ihe nọ n'ogbo a na aga ọga achọ m ịmụ ihe ibu n'akpa
ezigbo mmadụ ka ọ na gị laịka okwu na ụka arapụ ezigbo mmadụ ka anyị na-ahụ
ọga ike ibu n'akpa
o nwere ihe gị na-efu
oke ma onwe ihe m na-efu ọga anyị ga-atụ gị akpa
ọ gbasara gị ịmama m ebu ndụ m ịmama m ebu ndụ m n'akpa
oke anyị ebuzi ndụ n'ime akpa bi
onye si chọọ iburu nke gị
oke onye ọbụla isi wee chọọ iburu nke gị ọga anyị ga-atụ gị akpa n'aka mfe
iyi
ọga anyị ga-atụ gị akpa
nne ga na-efu ka nne ga na-efu
mụwa gị na-atụ ma nne ma na-efu abi
nrapụ ya ka anyị ga-ebe anyị na-aga
na wee lasị ọga anyị ya ụnọ nna wee na eme anyị ajọ m ịnụ onu gị na ọga anyị chọọ ka mmadụ ihe onye a bụ n'ime akpa
ọga ihe mbụ agbasalọ gị ihe mbụ agbasalọ gị o nwere ihe gị na-efu n'obodo a ị na-achọ nne gị ka ị na-achọ nna gị o nwere ihe gị na-efu yes, I want in a turn.
I got to mean you now.
Not a problem, my dog. Now,
well, last year, I'll give my eye. I knew I can't have a new. I got to mean you
now. What can I want to hear good nafu? What if you good nafu?
Ọ gaghị tọpụ akpa ka ife ibu
ndụ m ka mbụ
oke a na-ebuzi ndụ n'ime akpa
ọ gbasara gị
oke anyị na wee chegodi oke anyị ga-egwu ndụ n'ime akpa bi mgbe ị ga-atụghị akpa na aka ife ibu
ọ gaghị na-achọ m okwu
wee tụpụ akpa na
ị na-achọ m okwu
na wee ma abụ ezigbo mmadụ ịtụpụ akpa na ọsọ agba na nchọ m ibi n'akpa na
ihe mgbe agbasara gị
wee ga ibu n'akpa ọ ga tụpụ akpa ka afọ ibu
ọ bụ mma ka m ejebe ebe nne
ị ga-atụpụ akpa na
ebe ọ bụ na ọ sị gị tọpe tọpezie
kedu ihe nna atọpe gịnị ka nna atọpe
mma na onye bụ ezigbo mmadụ
o nwere ihe nna atọpe o nwere ihe nna atọpe
ọga nke a nwa ndị ahụ onye mkpara ezigbo mmadụ
wee ị ga-atụpụ akpa na ka amara ihe ibu n'akpa wee
nna atọpezie akpa enugo
cheka ntọpe nwanne m nwanne ihe ihe
chere nche
atọpego nwanne m atọpego m
ya bụ innocent man
hei
ọkwa isi nwaanyị dị ime o
hello
ọkwa nwaanyị ahụ
ka nke chizie ka m
pụọ wee kechie
gị
ọkaghị mmadụ ka ibi n'akpa mmadụ ka ibi n'akpa
mba o mba ọkwa nwa m nwaanyị ọkwa ada m nwaanyị
n'ọnwa gị nwaanyị ka ibi n'akpa ọga anyị onye ka ibi n'akpa
ihe ọnwa m nwaanyị ka m bụ
n'ọnwa gị nwaanyị
nwa m ka m bụ nwanne m nwanne m
mmadụ ọbụla ajọ mmadụ
ọkwa nwa m ọkwa ọkwa chere ọ sị n'ọga adị ihe
chegodi nwa ka ibi n'akpa
mba ọnwa m nwa m ka ọ bụ biko
nwa gị i wee bulie n'akpa
ọ sịkwa n'ọda adị ihe na
chelo nna onye ọha mpaghị bụ ihe a
oke
tọrọ gị atọrọ mgbe apụ onye aka n'ọnụ oke tọrọ ịtọrọ atọrọ
mgbe 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 mgbe
mgbe mgbe
mgbe mgbe
mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe
mgbe mgbe mgbe mgbe
mgbe
mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe
mgbe mgbe mgbe mgbe
mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe
mgbe
o nwere otu ọkwa aka m na-ebu jeri ya
ka onye bi ya
ọ dibia ka ọ bụ
hei oke chiri ị na-ebujeziri ka o wee je je oke ka o were egwu ọgwụ
ya ọbụla ya ọbụla nwanne m biko nwanne m biko ọbụla ya nwanne m biko nwanne ọbụla ọgwụ ego ọbụla ọgwụ ego
na-ebe ka ibiri
ọbụla ọgwụ ego n'ihu chukwu n'ihu mmadụ ọbụla
ọgwụ ego maka nnu nwanne m oke onye ọbụ ihe na-atọ mmadụ n'obodo a
biko okwu eshe nwanne m okwu eshe nwanne m onye na-atọ nwa nwa kwuo kwuo si
chekwe nweke emezie
good
ọgwụ dị ile
thank you
n'enugwu ugwu mụ
ndị bụ ọnwa atụ egwu
yes
onye bụ ezigbo
onye a na-agwa gụ a na-etu ya ọgwụ dị ile maka ọgwụ dị ile amara dibia gwọrọ ya ọ na-agba ọgbụgbọ agwụ on 23rd June this month a nọ n'ime ya
23 June
a nọ n'ime ya
ike ekwu n'iru a
ọ na-agba ọgbụgbọ agwụ so ị mara
gụ
ịmaragụ ndị dibia ibe m ịma ọ na-abụ dibia na-eme ihe anyị nwa bụ ndị dibia awụla ewu na sọpọtụ ndị ga-enye ọkụkọ ndị ga-enye efi a na-enye nwanne m enegonu m anya ego m elula ego ewu ego m elula ego ọkụkọ ego m elula ego efi ma ọ sị ka mme gịnị ka m bụrụ ada m nwaanyị ị na-anya ada m nwaanyị ya na ewu iri ya na ewu nọ na the same level nsị ka m bụrụ ya ka m bujele ọgwụ dị ile ka m fụrụ ihe m ji wee sọpọtụ ya ọ bụla ozi o jebere ya
mgbapụta nwa ka anyị fụọ na
chere ka m bute nwanne m
nwanne
m ka m bute
nne m ọyịsọ na bute nwa na ka ọ gaghị ka adịsọ na ọdị a ka a na-eje ọ kwesịrị na nke ọgwụ dị ile ichere nze n'enugwu ukwu ụmụnne
bute nwa ka anyị
jee dịsị na ọ na-eme ihe ọnwa abụ na 23 June a
2024
nke anyị nọ n'ime bute ka adịsọ na ebe a ka ebe
nne
m ọyịsọ we
agbagide ego buru elu ya uche gị
nwanne m chere ka bute nwanne m ọ dị alụ
bidite wenu nu wonne m danite nem ma chukwu danite
nem no mo zo
bidite kwite kwite si jere
omo abofu ge before
omo wa isiku nya bu
efo nwa nya ba go
ona e
nwa
nya ba go ebunite ga nu ma chukwu wonne me meti na ma na ken na ri na meti anu meti anu e gwedi gwa 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 wonne me anem ebu wonne me anem
abuti abuti a
ojo bu ohun ya
Nigerian jealous and look good. I got ya, I just saw no idea. And I want to go out with a
good
job. You have a child,
you never have one moment when you have one. On animal, on animal.
We are a good one. I'm not before. I'm telling you.
One of them, tell me that one of them, I'm going to
have a woman.
Je va gagner le temps avec vous. Non, 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 non,
non, non, non,
non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non,
non, non, non, non,
non, non, non, non,
non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, Sabuni aka edi so ne ba aka aka. Ujo, ujo.
Imana mwele mbodo kula kuliba. Azimo blidi kabya kula byabya. Ude gri gri mamo. Okay, my wound, yeah, who made you draw?